kalanama inei a o ulukala kua he ini kini ki ahi ahi ka homea o paniolo kalanama inei a o ulukala kua he ini kini ki ahi ahi ka homea o paniolo He vehi e kukulei, a o ulu pala kua, ona ona me ka awa puhi, he beauty ma oleno. He vehi e kukulei, a o ulu pala kua, ona ona me ka awa puhi, he beauty ma oleno. Haina mai ka puana, a o ulu pala kua, he inikiniki ahi ahi, ka homea o paniolo. Haina mai ka puana, a o ulu pala kua, he inikiniki ahi ahi, ka homea o paniolo. Kahomea opaniolo, kahomea opaniolo.